ozaphanda umuntu esiya kuye ndoda ungakhulumi kakhulu ngoba umama konto la ne
hayi yakuzwa baba
sisi
shundela
sisi
ah yebo futhi
yeah njengoba ukhulumela phana ngendawo yakho leyani esemovie room ngubanda lo
banda marawi mzimba British Empire.
Yeah, ufuna indawo sisi ubanda. So asengimtshela ngathi awusizo lendawo.
Mm.
Yeah, njoba lalikhulumile khona phansi.
Indawo yoni khona mahlalela kodwa ubanda kuyiphi iparty?
Iparty yanzisi. Politics.
Mm.
Hayi sisi, hayi lokho vela kubuza umuntu. Vele mele hlale ngiyini.
Politics.
Hayi mahlalela mina abantu aba environment isalapha kwama bahlala kwami ngaba join iparty yami ukwenzela ukuthi kuhambisane
iparty okuyo wena
yeah
mara sisi kuyakhuthazwa vele ukuthi abantu kumele sibambane singayi ngokuthi wena ungayiphi iparty ungayiphi iparty ufula plus ukuthi wena ungayiphi ngwaliphi iqembu kuphuma endlizweni yakho asonto kumele uhambe uyibuzo kumele abantu babambane nje ukuthi ubhande sisho konoko umuntu nomuntu lelungelo sisi ukuthi akhethe iparty ayithanda kodwa kuzange ukuthi sicabane ngiyenza njalo sisiphela kuya akungeke kube le phisele izweni njoba siya kuma elections kumele ukuthi abantu babambane bazwane ungahlala lo eparty iphi le party iphi ndawonye sibambane kube le peace sifuna thini ukhetho olukhululekileyo sisi
ngiyakuzwa mahlalela kodwa phela uze ukuze kube lo khetho olukhululekileyo kumele phela omnye nomunye ahlalela lo osupporti
akwenziwa njalo sisahlala
asoze nthathi osupporti enye iparty ngizomhlalisa kwami yena engalokhu ziparty yami
akwenziwa njalo sisi into ikhuthazela izona ukuthi asibambaneni iparty yakho ngeyakho usihlala ndawonye ngwayiphi iparty ngwe-opposition ngwe-ruling party abantu ababambane
sihlale
sonke ndawonye kube le unity lobhande uyakwazi nawo ukubambana ukubandlulula nokukhethana abakhokheli bethu bakhuthaza khona ukuthi abantu bambanani one unit libambane abantu bazwane sibe lokhetho olukhululekileyo elizweni wena uyakwazi ukhetha sibambane sonke siyakhile izwe lethu ngokuthula ufuna iroom ubhande mina zange ngithande ukwazi ukuthi ngiwayiphi iparty imanxa ngimkhangele ngibona umfowethu nxa ndikhangele lani sisi lani iparty yamali yazi kodwa ndihlala lani ye
hayi yakuzwa mahlalela hayi thi siyibone indawo
ubuya kwapha bantu
ubona nda ungajomeli
kodwa akasozandlupha ubhande
akasozandlupha
ubhande unizwile kuthi kune muntu umalawu ushuphile ufikile ijeri uzwile kuthi kukhona umuntu umalawu kuthi bantu